Aleluya. Hey, ngitshele namhlanje bakhale bangihlukumeza, bangithrethena kahle kahle. Nangaphandle. Njengoba nimbona umnyama esefika lami nami la. Qale bangihlukumeza. Ngihlukumeza ngokuthi yabona ke, yakwazi uma ungena laphana awuphumi. Uqala ngapha. Uyogcina ngapha uzama ukuyiprove. Siyacela. Uma ufika lapha namhlanje sikunika only 20 minutes. Aphinde ngadonswa ngendlela ukuthi ungalingi ubiza amagama abantu. Angithembi namfuna ukuthi ngiphose oswini. Yesu ukuthi ugqokeni. Ngiyamceba. Wathi into ezolandela lapha abantu bayothi wena ubhuzisa abantu udumu. Kanti batshela ukuthi bagqokeni ungalingi uyenze lento. Sengiyangalela. Kanti-ke vele nomaZulu naye besengikhuzile wathatha. Hayi ke ngiyanibingelela egabeni lenkosi yethu uJesu abangamazi ukhehlelezi. Cha uyena lena indumandumane yadumisa izwe. His word. Kama nami ngiyalimela. Into uma ngiyikhulumile ngiyayimela. Ngakhuluma ngefama sasezingeni. Maybe abayili izolo bazonitshela ukuthi kunjani. And the other thing, ngikhulumile emsakazweni ngathi mina sithi hashtag. Nasoke sithi hashtag sizomakhelwane. Ngasho abantu ngathi mina vakasha. Bengithe sizothatha abawu-5. But ngeke ngenxa yokuthi ngiyabona ukuthi abantu balambile. Asithathe nabawu-15. Sizothatha abantu abawu-15. Umuntu ngamunye uzothola igrosari ka-R900. And then la ekuthatheni vele bakhona bazokwanda bathi into esizoyenza abantu bazobephakamisa izandla ngithi bese siyamkhomba umuntu. Asho isitori sakathi ngicela ninginike ngoba isizathu sizoba valid. Into ezwakalayo angithi into uma ingazwakali kahle cha uzosimela kancane angithi sizama ngayo yonke indlela ukuthi abantu babe na-something abaliphakeni
etafuleni.
Abantu balambile ngaphandle. Kuyokusiza ngani ngokushintsha imoto uhambe ngemoto ebizayo. Abantu laba babalandeli bakubalandeli. Ngimfundisi ngithi ngiyashumayela kodwa balambile abantu laba abazesontweni. Isikhathi sokuthi abafundisi, isikhathi sokuthi inyanga siyibonakalise ukuthi we give back to the community. Angithi niyayizwa leyo nto. Sona isikhathi sokuthi kufanele sibuyisele back emphakathini. Into engiyishoyo namhlanje esontweni bazalwane, ngiyazi ukuthi bakhona abanokungikhuluma kambi vele udla iminikelo yethu, cha iminikelo nayo. Iminikelo yenu ngizonitshela ukuthi ngiyenza njani. Ngiyayibusisa uma sengiceda kuyibusisa ngiyithathe nginike laba bantu abangena ngo-11 abazesontweni abanganamali yokugibela. Ngithi naye gibelani imali ikwazi ukuthi esontweni. Angithi sizoqala kumcimbi wethu. Umcimbi wethu sizoqala sizobuza i-stupid question then izomphakamisisana. Maybe iyona ndlela engcono futhi uzogijima umnyama ume ne-mic uma simkhomba umuntu ugijima uphinde ufinyelele kuyena ngokushesha. Unfortunately ukhethele izima ungamazi ngeke uyithole ngecross namhlanje. Sizobuza i-simple question. Uma sikubuza i-simple question uphakamisa isandla nangaphandle laphana siyanibona. Sizowathatha nezandla laphana ngaphandle sisho ukuthi wena agijima umnyama ekwena bese uphendule umbuzo angithi. Right, umbuzo ku-simple. Uma ngiqala ngingena kwi-show ngolesihlanu khona ingoma engifike ngaqala ngayo eyegospel ingoma engiqale ngayo le ngoma iculwa umuntu wesilisa awumemezi uphakamisa isandla ma uyazi khona umuntu engifike ngamdlala ngiqala ngena kusho hambe yeke yena mnyama nangusisa ngathi uyeyedwa kabambisani nomuntu usibobhuti ya uzongitshela ukuthi i-artist equla leya ngoma uba nikeni manje angizwabhuti
mshayeleni
izandla Manusimbokazi uyena esimdlale ingoma yakhe okokuqala umuzo wesibili simple question yena umanusimbokazi lokade simdlala ingoma yakhe ibithini kade siyidlala uzophakamisa isandla ungamemezi ungamtsheli umngane wakho so ibithini title of the song nangu sisilapha bhuti wami engibatshelile wona uyitholile i-pregrosa yakho maniqeda la ma ngiphuma ngithi niyangilandela nanilandela nami namagadi mnikeza angizwa
ngisize nkosi
finish mshayeleni izandla siyaqhubeka siyaqhubeka imibuzo yami izoba simple kodwa my aim ukuthi ngidine nitholile manje ozama ihlabelele ukuthi I'm sorry if nganjani sandla phakamisa isandla I'm sorry if nganjani hayi ayizwa ke hayi sesigcishile lo mbuzo I'm sorry if ngakuphatha kabi yes but inkinga ukhona susikwamemeza asimemezi mawuyisi impendulo iyakushisa phakamisa isandla angithi niyayizwa leyo nto sasithi masiku grade 1 ku-grade 2 If it means one lose, shall we? Can't just move in the cross. But man, I'm going to start with this. When is the turn? When is the back of the bus of Patika? I have a band to back. I didn't know. Okay, the Telugu Ozong China was a pram sign. It's more in Kama, Ligama Koti, Akateleshuba, in Kamalak. And it's funny sperm, funny Kamalak. Yes, Lish.
This is Tepsi. Tebi, Tepsi.
Ah, hey, she don't understand from anyone. Ula, how to tell anyone?
Tebi,
eh?
Tebi, ne.
Smishale, Lisa, I'm going to tell you. I'm going to tell you, Lisa, I'm going to tell you. Right. Ukethele simota ithanda kakhulu sengifuna ukuzwa ke lapha. Eyiphi imoto ukethele ithanda kakhulu athi ngiyayiphela ngayo? Ngaphandle namu ngaphandle wejacket ngi cross ka 300 ngoba vele nginayo leyo angifuni ukuthi ningitshele imoto enginayo yes nginayo ngifuna engiyithandayo imoto enizami engiyithandayo right asiye kwemnyama nangu bhuti one ogundi into lapha nama ya nangu lapha na impela ngena kuyena lapha ngena kuyena ukuthi uyithole i-cross uzophuma nami and then mnyama uzongibalela bona ukuthi sebangakhi ungasebuhlu sebewu-4 sefuna abantu abawu-15 ukhethelezi uzalwa ngomhla kabani Gogo laphana ukhethele sinikwazi ukuthi ka 70 bani uzothola igrosa ka 1.5. Ingane yokuqala kaKhethelezi ubani igama layo uma ngike ngakubamba bekuhlebele uluzi. Ingane kaKhethelezi yokuqala ubani igama layo ubani igama lakhe liphelele lasesikolweni igama eliphelele ngitshwala uyisho lento kufacebook amfihli ngicela ukunika wena ithuba okay sizomnika u-R900 igama lakhe uOlwethu Thando Olwethu Thando ngezwa leyo nto Olwethu Thando sesinabantu abangaki
We're seven.
Right. Sesiyalana ke komunye umbuzo olandelayo. UKhethelezi kunesiprofethi akasikhiphi. Waprofetha ukuthi kuzongezwa ngamalanga amangaki i-corona eqala ukhipha isiprofetho kuFacebook. Ya, ngifuna umuntu ongilandela impela manje. Noma ngilandele lana. Sisiwami wena ongibuka ngathi uyangisaba. Yes. 14 days siyabonga
wow
shayile lapha shayile izandla right omunye umbuzo olandelayo eyiphi into into enyanya uKhethelezi kunayo yonke into empilweni yakhe ngizokunika u-R1500 into angayifuni enginyanya kunayo yonke eyiphi ngizokunika u-R1500 asikunike babi two ucisha washaya kodwa hayi baba Hai. Baba.
Hai.
Tuala. Samshane ni santa ke. R1500 sibali uzothola 1.5 laphana. Akuyona imali ekuthandi zoyithola next week izothola manje. Manje. Maybe mawungahamba uyoyithatha. Hayi bazobalela ngaphandle so babalela lapha ngaphandle. No, hambo yithatha. Hambo yithatha nje simama sami zobona sikhule emotweni. Ulela bese la ukhuluma Right, siyaqhubeka futhi ngombuzo. Ngithe sizonika abantu hashtag sizumakhelwa. Angithi? Oluphi uhlelo aluthanda uKhethelezi kakhulu? Yabona ke le isimbi kakhulu ne? Sizoyenza R8000 but sizothatha abantu abawu 2500. Lolu hlelo uKhethelezi uyalithanda yebo mama. Thank you very much. Ay, qué chido. Es swami opake is idukile ngathi ingwe blue wena impela ungasmile wena eh hayi ekugcineni siswami ubambe imask thulani lotho hayi uthi apula hayi mama laphani angizwa hayi lotho asithathe futhi angizwa Samsung ba hayi lotho angizwa sicela nisinike answer phelele Samsung ba yabona manje ngizoyigibha le nizoyithatha le tenga uyamzuthi omunye useyakhuluma ngifuna unginike i-answer phelele why ngithi unginike i-answer phelele ephelele vele phela ngiyayithi ngibuye ngiyithi nginike i-answer i-answer thini manje angizwa Ubuyona iansa ngifuna iansa mama ngiki iansa Ngifuna inamba ngifuna igama lefoni
Samsung folder
Ba ngifuna igama li 1 uShi Li 1 legama Ngizokunika 1000 Manje namtshela
Oh God uyakhosi
Yakhuluma mama
Mama
kona wa impilo yakhe sezandleni zalo umuntu ozombekhapa sengifuna igama eliyi-1 azolisho lingamemeza ekugcineni le bani le foni hayi ngeke ngicela umuntu ozoseyiva lo mama manje ngifuna abawu-2 uma kuhluleka abantu abawu-2 mama ngihambile le ten sengifuna umuntu ozoseyiva lo mama sisi wami hayi ngeke bhuti wami siyabonga bhuti wami seyive umama useyivile mama Samsung Galaxy Fold uzwini ngizokunika 1000 sekukwena noma uyambhekela noma umbhekela uzo simple lalelani eyiphi ifoni ephatha ukhethelezi eyiphi ifoni ephatha ukhethelezi eyiphi le foni ephatha ukhethelezi nasi isandla lapha ngiyokunika 1000 uma uyishaye izwa lalela ungizwe kahle sisi wena uphakamisa isandla impela uma uyishaye first time ngizokunika 2000 first time
ayikhona
asithuleleni simlalele manje khipha imaski ngoba manje uyoshaya ibhomu manje khuluma sikhuluma ngale foni le enye ake ngiye phansi
kodwa mkhulu
kunabantu abangazi waza la sathi wena ngani yini phone ngiphatha
iPhone
12.5
hey Yeah, we shall do that. What the next about 2000? What about 7 about 3? iPhone, on your Hawaii, on your Antini, Amazi. Right, Sakube. Sasia, go ahead. 25 months paid in Yamun Jen.
How?
Ask that date. Isanga Buza, get to Moose. It's not to catch any loan in Bella, Eguela, Kanega Suga, Glon, Eli. Ngimzulu uthi hayi hayi luzini yazi uthi impendulo yakho ilela la ekhaya sayon yini igama lesithelo la ekhaya igama la ekhaya yini hayi waluza
manje waphendula
waluza hayi yekani izandla sisayisekho sebemtshelile la bafuna ukuyibamba la ngiyajabula manje zokuqala kube kanti tshela abangani beni balalele balalele kulokhuzeni kwivuma FM njani ekuseni sizobona ukuthi next week senza kanjani uke washo sister phana wathi ukhethele ezuthe ngizokhubeka ngizokhubeka nge-special sami sizoba Saturday kuphela ngoba abantu ngendlela kade begcwele ngayo and guys okunye ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu isupport eninginika yona
amen
nami ngizwa ngithuke uma into ngengayisho uma into ngengayithinta ngesami isandla kulunga same time ngibonga uthande engilithola kunini uNkulunkulu anibusise many many more years to come
uNkulunkulu
anibusise kwazi kunika lo. Ngiyenze. Neminwe ayilingana ngithi. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Angazi nokuthi laba abahleli phansi maybe ngibuze ngayibuza yipi ukuze baphendule bathole.
Hey Nkosi.
Ubani ilast born yami igama la?
Mama sephazi.
Mama, ubani ilast born yami igama la? Intombazana bamtshela. Hey, bamtshela. Hayi bayimosha.
Ngikubona bathe ngalamukhathi.
Mama nangimama namgogo. Bani lasibonyani igama la. Wena mama usidudu ngiyaxolisa ukusho kanjani. Bani igama lengane yami lasibonyani.
Yes,
Ntosela. Ah, siyeke na siyeke. Ngikulungulungulu nje. Ingane yami ayipheli kunye nami. Imizamo yami yophela bangifinyelela kuwe angithi isho kanjalo lengoma. Isho kanjalo niyayizwa isho kancane. Ithi mzamo yami yophela. Uma ngifika kuwe. Angifika kuwe ke. Do me me a favor. Ethi Nkosi yini manje lokho sihlabelele lengoma ethi mzamo yami yophela ngizusisi emizamo yami yophela.
Thank you.
ngikhuleka ngikhulekela abantwana bonke baphakamise izandla bahluphekile balambile abanye inkosi bangene konke abanye baboleke iy'mali zokugibela ngoba benethemba nokuthola kodwa kufike inkosi yomsithunzela iminyama labambozi baba abanye bahletshiwe inkosi abanye abasakholelwa emthandazweni abanye abanalutho inkosi baqhabene nemindeni yabo abanye balahlekelwe iy'thando zabo kade beyithanda abanye baney'nkinga emshadweni kodwa baphrethenda ngathi yonke into ihamba kahle baba siyabakhulekela abantwana bakho benza ngathi kuhle emphakathini kanti balala bekhala baba siyakhuleka Jehova namusa kusisa abantwana bakho bonke inkosi yamakhosi abanye baphethe amasifiso abo abanye baphethe iy'bandi zabo nkosi bayafisa nkosi ukuthi inkosi yomzabe nento ekhuluma baba khuluma nami Jehova nkosi khuluma nami nkosi yaphakathi khuluma nami nkosi yomsa khuluma nami nkosi yaphakathi Jehova funakalisa nkosi yami usizo lungenile nkosi khulekela intsha nkosi khulekela utshwala nkosi yaphakathi ngikhulekela iy'dakamizwa nkosi yaphakathi befethiswa indlala nkosi yaphakathi ngikhulekela abafundisi nkosi yaphakathi abadlalile nkosi yomsa ngabantu badlale ngey'ngane zabo nkosi njengamanje isikhathi sokuthi bekufanele bathundisi bayibonakalisi bavele emphakathini bebuyisela nkosi kodwa bakhondela kwesabo nkosi yaphakathi khulekela abantwana bakho nkosi bayaphakamisa igama lethu bayasipreyiza ngaso sonke isikhathi bakhuluma ngathi kahle senze nkosi sibakhumbule abantwana babo sibuyisele emphakathini okuhle nkosi uma sishumaye ilizwi balizwe bede bese beyaphendula egameni lomusa egameni lamakati ngikhulekela izimbi emgwaqweni abanye banezitho abasakwazi nokuqhuma ezindlini ngiyabakhulekela abangasekho emhlabeni ogogo bethu ababe yisidalo esihle nkosi nabangakholelwa edlozini nkosi indlozi into ekhona isiko into ekhona balahlekiswe abantu basezweni abalahlekisile abantwana bakho nkosi ngiyakhuleka Jehova namusa sikhulekela nkosi yomzikiliyane HIV and AIDS sikhulekela i-HIV and AIDS abanayo nkosi yomzamo bangalahlekelwa yithemba nkosi sengaphila naso lesi sinto elinye ilanga lithe ibhayibhili lakho namanje hamba sengaphila profeta Hezekiya uNkulunkulu waphakathi ngiyakhuleka ngiphe inkosi yomsamandla uma ngibaphakamisela izandla abantwana bakho ade basinde uma bephuza usekwini uma bekhanyisa amakhandela besebenzisa i-magic oil lena engiyithandazelile nkosi yaphakathi bese beyasinda ngicela ukubabona ngelinye ilanga bethule umphakathi bethi inkosi yomsa noma sekusenkingeni bathi siyamazi lo muntu ebengeke enze lokhu noma amadimoni efika endleleni ilingo ifika kimi nkosi kodwa imithandazo yabo nkosi yomsa ingqobele izitho ezimvukelayo ezimfimba ezindleleni baba ngiyabakhuleka ngikhulekela namagadi wami nkosi angilandayo babantu nkosi yomsa nabo banemndeni bavikele nkosi bazondiwe bezodwa izitha zabo ezingifunayo ukuthi bayamgada lwamuntu baba ngizondela iqiniso emhlabeni ngizondela ukulunga kwami sendisa bama abantu nkosi kodwa ngelinye ilanga nathi mani ngipha nomsebenzi nathi niyokumela ngaso sonke isikhathi ngiyabakhulekela abantwana bami ngifanise nojesu afele izono zabantu ngiyoqhubeka ngibamela abantu noma sengiphazame endleleni fika kimi inkosi ngesibonakaliso ungikhuze nkosi ngikhuzwe umoya ongcwele ukuze ngimbone inkosi yomsukuba egameni lamandla ngegama likajesu siyakhuleka ame haleluya haleluya ngiyacela senzeni kanje wonke umuntu ola endlini ayizwe kahle le nto wonke umuntu ola endlini next week angiphathele ikhandlela elibomvu angeke alithenge la ekhaya ungiphathele ikhandlela elibomvu angathi ungalithenga ngolwesihlanu ma ukhohle ulithenge ngomgqibelo lilale endlini la olala khona ma ungangenzela ifavor ulilalise ngaphansi komqamelo lilale ngesonto uze nayo sizokhuleka uNkulunkulu uthi asikhulekele nama relationship angifune imali yakho angifune lutho uma siloko sihlabelela siphakamise izandla uNkulunkulu uthi asikhulekele uthi uNkulunkulu kimi baningi abantu abazofa lonyaka bebulawa yinkani sinaba u-4 abazodutshulwa la ngibona iy'nyembezi ngibona osisi bekhala bekhalela abafowa bekhalela abangani babo sebedlulile emhlabeni bedutshulile and angazi yozungibhilive nima ngikhuluma into ukuze ungibonise imizamo yami yophela yazi ukuthi angiqale phansi umprofethi kuthi ma ngiqale phansi umprofethi kwenzekile bahambela ngaseThekwini konke ozofika uyibheke lapha bathi siwasho ngenzela umuntu lo izolobe ngikhuluma no-Euphonic athi Euphonic kehlele ezingiphuphe isizwe sonke sikuphakamisele izandla bebekuphakamisele ngikhuluma ngo-Euphonic bathi bebekuphakamisele abantu ungathumile amaphila uphezulu wonke umuntu ebeplace ubasizile abantu bathi kwethu iqhubeka ngomsebenzi wakho omuhle kakhulu and I so wish ukuthi ufike la ngikhona uphesheya uhambe namhlanje bethi uphela ngikhulekele bathi kunento engiyiphuphile wathi ngumuntu wesilungu mina angikholelwa kulezi zinto zamaphupho bathi ngikuphuphe izono ngindize emoyeni phezulu nangizondayo uyozanjani mina uNkulunkulu ngicela enyini ngivele ngisize lo kade ehambe ngikhuluma ngayo Sisi. Nothi ngithwele uzabona. Ngintshele mina ngihlale njalo kunamanzi wami lapha endlini engiwabusisile. Lamanzi ngize into yangenza ngawathatha ngafaka ekhemisi ngabona ukuthi ayasibiza. Ngihlale kancane kancane ngibuza amanzi wami ikhanda ahlale ngiphetha ngilale. Mina ngilala 2 hours. Ngivuke ngisebenze. Ebese uthi ngithwele. Cha ngithwele. Lutho. Izolo ngithukile. Ngithukile. That is why ningibona I'm giving back to the community. Izolo ngivula ikhemisi. Ikhemisi yami yokuqala i-break record. Ithe ivulwa within 4 hours if ikhemisi yami yenze 1.6 million. That shows ikhombisa i-faith abantu abanayo kuwena. Uzabantu bakuhloniphe nawe kanjani ukuhloniphe always olalela uhlelo lwami ukungena kulona ngiyahlonipha kakhulu ekuseni abantu abaningi bayaphila ngalolu hlelo lwami ekuseni bayaphila wena ongakalilaleli ngizokuforce ukuthi uzulilalele kwivuma FM ngo-4 ekuseni uze ngishawufana nginokuboniswa ngibona umama esukuma embhedeni ekhaya epraise akhala umama uhlelo lwami luhlukile umnyuzi athi lunamehluko omuphi nolukaphumlani olwami luthinta isintu luthinta inkolo ngikubambe kokubili ngeke futhi ngiyilahle isintu sami ngeke uma ungangibuka namhlanje ntambama Real TV 1 Black Life TV Dr. Kehlelezi YouTube channel zonke lezi zinto ama-YouTube awu-3 uzongibona ngizongi-live benginomangcobo Friday angithi uyababona omangcobo balandela abanye Kehlelezi oyifoni balandela abanye Kehlelezi ngikhuluma abantu abadumile khona abanye ningabazi ningathuki wena usathi wena lombana lombana sala kanjalo mina ngikhuluma uphila and umuntu olandela mina ngisho ngeke uze uhluphe kuloku uhluphekile ngoba always ngiyakuthandazela ebizo iphuza usleep ngithandazele kakhulu njengamanje ngibonile into engenze ngayenza ikhemisi ngihlale phansi ngajula ngenza kanjani usiza umuntu okuhola igrant lo muntu uhola 350 yini engayenza ukuthi asiza kanje athi okay angenza ikhemisi ekhemisi yami into ebiza udlula yonke into the most expensive is 650 rand zonke ezinye zingaphansi kodwa la esigodlweni into ebiza udlula yonke into is 6.5 million yeah the cheapest esigodlweni with 2,800 rand esigodlweni nasekhemisi into ecishe ifane uma ekhemisi ngizozwa ngawe zobe ngitshela ukuthi mkhulu ungithenga into eyikuthi hayi bo uyazenza izinto wena ongakayo ekhemisi uyayibambezela vuka nje noma kuthiwa ungeke uthenge kodwa nje uyothatha isithombe khona uphoste ukuthi hawu mkhulu bengithathe nje ekhemisi njengamanje into engiyishoyo namanje ngisayisho ngithatha i-level yesisintu ngiyifaka ngikhompyutha nabelungu ngithembi naphansi ngokuthi abelungu bahlale besilida njalo izinto zesilungu zesilungu ngifuna ukuthatha into yesintu ngiyenze ibe yisilungunyana but ibe yisintu ma ngisuka la ngiye-Sandton City phakathi egoli e-Sandton esilungwini irenti yalaphana is 120,000 per month ikhemisi yakhehlele ziyoba phakathi lapha ngifuna ngibone ileve ngithatha le ngisa kuyiqhamo angifuni abantu bahlupheke ene lento yokuthi sinikele kanje ngizoqhubeka ngiyenze manje uma ngifika ngesonto ngizobuka ngamehlo nje nto wayishe mclean yena but umoya ongcole uthi uhlupheke kukhona umuntu ombona ukuthi eyi ngoba bafethu khona into eyenziwa umawami wakangitshela yona wathi umawami isisu sihloniphe
yes
yabo le nto kuthiwa isisu sihloniphe kakhulu le nto leyo uyayibona manje phakathi la ungathola ukuthi inenkabishi kade linganamafutha walibilisa wadla waqeda wawuhambe ebhamba nabangane bakhe emgwaqweni kade edlulambili so laba abantu abathola imali khona impepho ozoyithola lapha ikhemisi ufike uthengele ebhalwe impepho yeyimali yezo sengikufundisa ubuthakathi kancane uma usuthola imali ne wenze kanje uye ekhemisi bakhehlelezi ufike uthenge impepho ebhalwe impepho yeyimanga ebesithe ngu-magic oil thathe le zinto zowu-2 sengiyakuthakathisa manje ngekhandleni elibomvu thathe le mpepho yimanga uyiconzisele i-magic oil ebese uthatha indwangu ebomvu straight enganambani uphe lapha emsamo ubese ukhuluma uthi ngikhathele manje namhlanje bomkhulu angiceli okuhle ngizobhekana nesitha sami ngizonxusa nina ngifuna ni-connect iyasha leya mpepho yimanga i-magic oil phakathi ikhandela lakhe bomuntu ngiyavuthi ngizothatha lesikhathi sami ngimelana angimbizi ngegama ma ungibona ukuthi hhayi awusakwazi nophuma endlini umbizi ngegama ungasabi uthi ngizomelana nakho lokhu ngizomkalela amalanga yabona manje amalanga engiwakalayo khehlele ezawo khona sukuma manje ngiyakwazi ukuthi anginakile kodwa ucela isidalwa sakini manje sukume manje sukume ungilalele manje yabo manje ngikhathele la malanga ozowakala trust me wena ozofona ube u-anonymous noma khona into efanele niyenze yabona uma ngisohlelweni ma usabe ukufona noma kungangeneki yabo ma zithi have 10 to 3 send i-voice note uthi ngithule ubufakazi noma uthi yabona nje ngolwesibili langa lobufakazi nje throughout noma ufone uzongitshela ungamtshela ungasho ukuthi akashona ngisho kuthiwa une awuphuphe ebusuku thenga impepho yimanga ma usufuna izinto zenze kuya ku-interview ufuna kusheshe i-emergency uyiqhathe nosilaphi no-magic oil wenza izinto noma uyithenga impepho yimanga uyishise thatha umlotha wakho uhlanganise nobisi ugeze nginikile amathipu ukuthi iningi izinto zalaphana kufanele nje ukuyonza i-window shopping ukuthi ngisayonza i-window shopping sayongena nje bekakhehlelezi uyofika uzokunuka kamnandi awunamahloni noma bengangibona kuzushayisela uthi sitha sam uyabona sengikubi manje khona into ezowenzeka kuwe sitha sam wemnakwethu khona into ezowenzeka la uzumvitalizele uyivitalize ama-products uthi uqeda upost ebese uyakhomenta ezansi khona into ezowenzeka kumnakwethu uyazizwa izigi emva kwami khona into emzoyithinta la umkhombisa amaproda khona abhale ukanti umuzi nje wena uyenzani indoda yami baba mawuhambisa inyawo kancane khona into ezoyenzeka sengisekhemisi kakhehlezi sengifike qathatha angithi yezwa qathatha nikuphi sobonana next week same time same place njengamanje sekuzongena izayoni ezongena manje umfisa ukusivakashela ezayo ungasivakashela uma futhi ungafisi ukusivakashela you are more than welcome ukuthi usungahamba seningahamba akunankinga into engiyincenayo ezayona sibe sishayele into yethu induku manje sisuke sisabe ukuthi uzohamba usikhuluma kambi kanti lutho nikhumbuleke ukuthi bafowethu okubaluleke kakhulu ukudlula yonke into njengoba bengiphakamisa izandla ngithi bengibusisa amakhandlela enye into engifuna ukuyisho ngomhla ka 5 August kwenzakalani njengoba kuyibhede yami ngomhla ka 5 into engiyidingayo kuwena inye nje umthandazo uNkulunkulu mbusise ngokuningi nakho futhi bengingakuthanda ukuthi nihlangane nje nibe i-group of 100 nithi siyamsurprise mina angazi ngisurprise abantu ngiyabasurprise angazi siyamsurprise ale manje yabona ke lento lesiyenza la this is what we call surprise angithi angazi uyosurprise ngani mani ngahlangana nje KZN hlangana Joburg hlangana KZN nabangane kodwa sebeshilo bathi hey Khonteza manje inkinga ke mawuthi uyamsurprise mina nginomoya Ngicela ukuninika tip manje ufuna ngiyibone lento. Nithatha ikhandlela libomvu nelimhlophe. Manje ne meeting yenu, nibatshele laba lalelayo ngoba sizobaqala le meeting. Ake nikhanyise lawo makhandlela ngapha nangana. Niyangiblock. Hayi angayiboni lento, siyakubiyela ngoku. Ngoba manje ikhohle ukwenza lokho. Nizoyibona ngiyiposte mina. Ngisho nje hayi ke kwenze ukhona umakoti wakho wathi uyangisurprise alenye ilanga ethi uyithengile into yakhona uyibekile ngathi sisendleleni yakho ngathi lalela yazi ngibhuphe ungithengele into ekanjeni kanje kwabela lo but hayi abo ungasurprise ayikhona endlini njengoba uyichaza ilapha endlini ayisalisa uyithanda so nje nenze show angithi 5 August yebo sisi
yebo mkhulu nginengane ingahambi usibonele kwa uprogram siyakulalela njalo silandela zonke iteshi zathi angimpose kusungimpose so uloke ngihlupha ngo-5 August futhi ma ngoba asinazo ukuthi ngicela kumdwebo omngenani ungihambisele ngoba
minashayela izandla la mabekuyipempe kakhulu uzomdwebo uzomthola la mdwebeka nabazalibayibona angithi nenzwa leyo nto ngicabanga ukuthi other than that office ukwenzani nokwenzani fowunele office udiscuss nabase-office noma ufowunele umnyama okunye futhi umuntu ohlala eseduze kwami nami yabona manje ake ngibize inamba yakhe nibhale maybe ma ofise ukungisurprisa noma ofise ukwenza yini uzoyibiza inamba manje wena muntu ohlala eseduze kwami uzobiza inamba yakhe umnyama 073 inamba kamnyama wabe nisafonisa amafoni wabonisene uyena-ke umuntu ohlala eseduze kwami kodwa ngizombamba ma uzama ukuyikhuluma ngizoyizwa le nto ukuthi hheyi ngiyayizwa ngisho nemoto engiyithandayo uyazi ukuthi imoto enext elandelayo yiphi mangafuna ukusurprisa ukhona ongamthusa ukhona ongamqulekisa ngemoto hayi ukhona ongamqulekisa ngemoto andisho lutho andisho lutho wathi kusinephela ukubhubhisa inamba ukubambile ngilwela leyo nto mina ukuthi ngifuna umuntu ozongithusa biza inamba yakho
073
ekugcineni uyawhatsappa uyafona ungambhazi ebusuku naye futhi umthandazi uma ubona ukuthi imithandazo yama ifinyelele kumina cela nje umthandazo ke sengazala mina amandla ami sengawahambisa nalapha uzoyenza le nto otherwise izandla ngicela ungayi-attend yebo mama
Baba, ngiyaqala ukufika la ekhaya. Baba, ngithele ngiyadokotela mikhula, baba, udokotela wathi ucela ngize kudokotela ukhehlekezi. Wathi ngicela ukubona yena izandla zakhe. kuba wena uzongisiza baba. Baba ngiyakhathazeka uma ngishemzini nami baba ngaqashisa ngomuzwa wami. Ngikutshengilandela imoya ilana ngilala kusuku bonke ngiyabaleka ngiyakhala noma uyafuna iphathwe yinyawo.
Ungabisakhala, lalela mama. Ungabisakhala kakhulu namhlanje akulona usuku lo professor Isaac kodwa sizomdirect. Vakashela ini? Thank you so much. Vakashela ikhemisi khona tozofika uyithola. But next week ungayiluzi iservice. Uphathe ikhandla lolala uliqamelile. Ngakusasa uze nayo. La, angithi. Ma ufike egate, la makhandla lawo 2 lawo. Sizolishintsha leli. Lele. Khona amakhandla ozofukwatheke 20 rand lapha. Sizolishintsha leli. Angifuni ukunitshela ukuthi kanjani. Ngoba omunye uzosuka iphazamise le program kanti sizamthakatha kamnandi. Khona amakhandlela engizoqale ngathi kwathinta nami endaweni yami engizowanikeza nini. Inini enongitshela la makhandlela, you are allowed ukunika umngane wakho ombona ukuthi useyimpini ezinzima. Nika ukuthi mngane wami, thatha leli khandlela ulisebenzise ukuye unginikeze. Induku yakho yokulwa leyo. I'm telling you, njengamanje senginika induku yokulwa. Sunday fika nje uzothola ubuye nekhandlela libomvu egatini uzothenga amanye lapha eli-1 eli-yellow neli-1 eli-secret engingitshela. Then-ke siyaqala siyani uqeda ubanikelele uthi ngiyanikelela masinikela hhayi sisho asisho ukuthi waza ne-1000 rand noma ne-500 ae okusuka kuphi finish mama memeza-ke lapho. Awusam. Eish, manje sengiqedile bandla seze ngiyikhuthuluze yonke. Asenzeni kanje, sizobe siattend le zinto ngithi iZion seziyangishaya. Sizophuma ngokusheshsha. Ngizoqala ningivulela ispace ukuze ngiphume ngibaleke. Akekho umntwana uyiwani ngizomattend. Ngicela ningivulela ispace. Sesiyohlangana lalelani. Siyohlangana kwiVuma FM ngo4:00 kuya ku5. Namhlanje ntambama ningakhohlwa. Ngikuthi ngizobe ngilive. Ngiyathandazela abantu ngiyabaprofetha ku-Facebook page wami, ku-Real TV 1 noma ku-Black Life TV. Lalelani, kunento engicela ningenzele yona. Nansi eyokugcina. Kune-radio station engihlala ngikuyona. Engizenzele yona, ngathi le ikondane nokhehlelezi. But le-radio station ukwazi ukuyilalela online. Imnandi ngoba you can listen ngisho isemsebenzini. Uvela ungene kuyona ungafakile ama-earphones. Ayifuni ngisho. Ungena ku-Play Store kulaba abanama-Android phone njengamanje. Ngena ku-Play Store. Sengenile. Ngifuna ukuthi uhlale ungilalela imthandazo yami. Ungena ku-Play Store. Uma uqeda ungena ku-Play Store. Utype igama elithi Black. U-Black utype ayo B L A Q. B-L-A-Q no life ku L-I-F-E Black Life Radio. Ngizwile? Black Life Radio. Ebese uthi download. Uzoza umlilo wamaphepha. Hlaba kushobile lapha. Ngilalelwa yonke indawo. Uma ngempela ufuna ukungilandela ngaso sonke isikhathi. Hayi izwi lomzansi hayi sengithanda ukuphuma ngiyabaleka manje kwizwi lomzansi. Yabona laba bathi thina sijwayele ukulalela mkhulu ebusuku ngo-12. Hayi angathi seniyongigcina ngiyabaleka manje. Strunas ngikhuluma iqiniso. Sengizongizwa khona ngithi gqaba ngibuye ngithi. That is why ngithi salisuba ne-backup. Download leyo nto uhlale unayo. Namanje uma ungavula ntambama uzongizwa. And then la engihlala ngikhona isikhathi esiningi. Yilokuzeni i-Dr. Khehlelezi YouTube channel ukuphuma ngoba lihackiwe le page. So yonke into oyibona ipostiwe cha again Khehlelezi ihackiwe uzayaviva. So that is why ngithi subscriber khona abantu abathanda ukungibuka ku YouTube. Subscriber ku Dr. Khehlelezi. Uthi subscribe ungene nje ku YouTube ubhale uthi Dr. Khehlelezi subscribe uzongithola khona. Khona inkulumo engiyikhulumile lapha ngikhuluma ngenduku eyakhaya. Hayi abantu abaningi bayayithanda le topic. Sizokhuluma ngenye futhi enye mnandi. Otherwise okunye nokunye bafowethu asihlanganeni ku-Black Life Radio every day noma sihlanganeni kuVuma FM ngo-4:00 kuya ku-5:00 every day but from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Otherwise Facebook ntambama nakwi-YouTube ngizobe ngi-live. Wenze show ukuthi uyagijima uma usuka la uyothenga amadatha uyahlala nomndeni wakho. Ngicela ukuthi nenze kanje. Usitha, isitha sami sizondamile. Ositshele ukuthi kwenze ngamasipho umvakashele nje uma wazi ukuthi ngizoba live ngizonze imanga futhi uvele uyeduze kwakho ukuthi uma sengizoba live uvele ube live futhi awuthi ngike ngingene ku-YouTube ngivele ngiqhamuke Mangkamgeti susa. Uthi hayi akume kancane. Awume kunento ngifuna uyibona. Uzoza ngizomprofet. Mani ibuka lapha endlini kunje ngisho ubaba wakhe ngizona. Ngizokhuluma ngaye. Yethu sawubona baba. Sawubona mama. Ngathi uthi lo muntu eh. Ngikwazi ukubona mina into eni-discuss endlini. Ngiyanizwa. So injalo bangathi ntambama siyohlangana ngo 7 o'clock siyahlangana and thanks to my team yonke bafowethu le team eniyibona laphambili ibona abantu abakhu ke ukhethelezi abanye bangigadile abanye bangishayela umusic abanye bangipromoter abanye ku YouTube siyabonga kakhulu sibonga nakunina sesingaphuma sengena izayona thank you so much uNkulunkulu nani usise God bless you.